Jewe navutse nk'abandi bana bose hama mu nyuma ngiye gukura mboneka ko ingwara iteye ubwoba cyane ni ingwara abana bagwara bafise imitwe minini ya cyane gose ugasanga igihimba cyo hejuru ni kinini yakurusha igihimba cyo hasi navutse ndayigwaye uko nkura n'umutwe na ukura biratinda rero biraba ibintu biteye ubwoba cyane gose hamwe mba mfise umutwe munini ya cyane nari mfise amazina atandukanye rutwe runini double tete abandi baka ukakumva ngo rutwe yari mwiza no kubera afise urutwe runini n'ugo rutwe rumwiciye
mu muntu abikwibukije ntibikubabaze
yego bandi nyene ukabona bakubara ntunga urutoki ngo uje si wa mukobwa yari afise urutwe runini
Isaac TV
Hello bakunzi ba Isaac TV muraho murakomeye umeze neza je meze neza cyane kumubona kuri mikoro muri kumwe na Shani Stelicia behind camera ni Akim Junior n'umutwahe ndiye Juma Jux sinzi yari nanje so uri ngusi rero ndi kumwe n'umuririmbyi kazi umwigeme ba sinzi kwari umwigeme ntavyo nzi araza kutwibwira wenyene kandi arakano numvise yana ngo turitirano sinzi witwa Shanize sinzi witwa Delicia sinzi hinge ndabe wenyene abaramutse yongere abidondore umeze neza Delicia
meze neza cyane
urashaka kwidondora karamutse n'abakunzi ba Isaac TV
ndabaramukije mwese wadukurikirana amazina yanje afite amazina menshi cyane gose ariko reka munyemerere muri uno mwanya nkoreshe Delicia ego hama ndi umwana gira kabiri mu muryango nkaba ndi umuririmbyi kazi murakoze ego
ukimenya ko uza gukorana ikiganiro n'umuntu witwa Delicia n'icyo kintu cambere uyumviri
umva najyo naryohewe cyane na cyane cyane yuko abantu bitwa ngo ba Delicia ikenshi dukunze guhura usanga ari abantu utuntu tutu abana b'utubebe duto duto umva naryohewe kubona hari undi muntu akuze yitwa Delicia
okay mbega abantu batakuzi urumbwe uri muririmbyi kazi uririmba iki uririmba gospel uririmba
ndu muririmbyi kazi hama ndirimba gospel ariko ntibibujijwe ko ni indirimbo zose zoba zihuza abantu zivuga amahoro ubumwe kumvikana nazo ndaziririmba ndanazifise ariko muri rusange ndu muririmbyi aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana
hari ikintu gice kiza urazi ko abantu bisi kenshi turaba inyuma ku muri hari ikintu gice kiza nk'umuntu akonye akavuga umuntu aririmba gospel wa I mean ukuntu wisize like aryohere n'ibice bigimera gute wowe nk'umuntu abikwaje ico wisigura gute
jewe uko mvuga yuko imibiri yacu ni ingoro za mwe muyera hama rero nkuko twibuka gushariza amazu tubamwo urumva ndi no umuntu w'umukobwa cyangwa w'umugore kushariza umubiri kabisa numva ari nk'itegeko kuri je wahubwo ego
ya ni indirimbo yawe no one is like you ni indirimbo ifise amasana mu meza n'amajambo meza iyo ndirimbo vyagenze gute ngo uyisohore mbega yari indirimbo ya mbere uririmbye canke
no ntiyari indirimbo ya mbere ndirimbye ahubwo ni indirimbo ya mbere igiye ku mugaragaro hamuko vyagenze naho ni indirimbo y'ubuzima bwanje ivyanshikiye ivyambayeko hama nshima kutabivuga gusa mu majambo mu ngabire nyinshi Imana yampaye nuyumvira yuko no ikoresha mu kubishira ubuzima byambaye ko mu buzima kuno bishira mu mudiho
ego mbega wamenye ngiye kufisa impano yo kuririmba byari ntiwasanga ni kuva kero kiri umwana canke
murakoze cyane kumbaza icyo kibazo je navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe hama tuvuka tuja gusenga tugenda kuririmba muri Sunday school hama je natangiye kuririmba muri kohara mfite imyaka itandatu urumva je novuga yuko ibyo bintu nabikuriyemo nkura mbona ndirimba nkura mbona muhira baririmba gushika nkushikanye rero ego
wavuze uvuka mu muryango w'abana bangahe
tuvuka mu muryango w'abana benshi cyane gose twagira ubuntu bwo kurera abana muhira hamwe ariko abo tuvukana mu nda ni batandatu
wavuze kugira kabiri
ngira kabiri
uri umukobwa mukuru cyangwa urafise undi mukuru w'umukobwa ndazi
mukuru uwo nkurikira jewe urumva ngira kabiri uwo nkurikira n'umukobwa ego
mbe nimba atari ibanga tushobora kumenya imyaka yawe
nta mukobwa cyangwa umugore yivuga izina reka ibyo tube turabyihotsa ego
okay ndiko ndakuraba ndabona ko utari muto mbega iyo ndirimbo kugira ngo uyandike amajambo wavuze muri iyo ndirimbo wavuze ko atubwiye ko ari true story byagenze gute ushobora kutubwira yokuducicizaho gato kuri story yawe ngere byo byaragenze.
Inkuru yanje ni nini ya cyane gose ariko ngireka ngerageze ndabivuge mu majambo make. Jewe navutse nk'abandi bana bose hama mu nyuma ngiye gukura mboneka ko ingwara iteye ubwoba cyane. Ngiye kuyivuga mu rurimi rw'Igifaransa kuko ntayizi mu Giswahili cyangwa mu Kirundi, yitwa ngo hydrocephalie. Ni ingwara abana bagwara bafise imitwe minini ya cyane gose gose ugasanga igihimba cyo hejuru ni kinini yakurusha igihimba cyo hasi. Hama nanje rero naringwa iyo ngwara yari ingwara iteye ubwoba cyane gose, maze rero kugenda
naguciriye mu wavutse uyigwaye cyangwa wayigwaye umaze kubushika kwisi.
Navutse ndayigwaye ariko ntiheri bwigaragaze, maze gushika kwisi rero uko nakura niko n'umutwe nawo wakura, uko nkura n'umutwe na ukura biratinda rero biraba ibintu biteye ubwoba cyane gose. Hamwe mba mfise umutwe muniniya cyane ego
none ntibyaborababara byagenda gute wo gusa ntacho byagutwara.
Urabona ubuzima bw'ubumuga ni ubuzima bukomeye cyane gose. Nabayeho mu buzima bukomeye cyane, nari umwana gwaragaruka kubwira iyo ngwara kuko yigwaye ubufise amazi mu mutwe kandi nta mahigo ubufise yo kubaho kuko amazi amaze gukora kuri servo ku bwonko ucupfa. Urumva nama mbabaye cyane gose, nama ngwaragurika gose cyane.
Mbega iyo ngwara ugufise uwo mutwe vyarakorohera kuja ku ishure cyangwa amashuri wari warayihagaritse?
Abaganga bari baravuze ko nzoba debile ni ukuvuga inkeha bwenge ko ntazoba mfise mu mutwe hujuje. Baranavuga yuko ntazogira amahigo yo kuba muremure, baranavuga yuko ntazogira amahigo yo gutambuka, baranavuga yuko ntazobaho igihe kirekire, ntazorenza imyaka 13. Ariko naragenda ku ishuri kubwo kwizera ababyeyi banje bari bamfitiye, barandetse ndagenda ku ishuri nubwo bavuze ko ntatambuka. Mugabo akabona birashoboke gutse kubwo ubushobozi bw'amasengesho nkagenda kwiga. Ego
mbega ico giye mu societe abana mwakinana bagufata gute wabyakira gute wewe?
Nibuka ndi umwana mutoya nari mfise amazina atandukanye, rutwe runini, double tete, abandi ukumva ngo rutwe yari mwiza no kubera afise urutwe runini n'ubwo rutwe rumwiciye. Urumva abana bobo, urumva nabo nyene baba bafise ubwenge bw'abana nyene, kandi hari n'igihe bitava no ku makosa yabo ugasanga aragutangarira. Urumva nari mfashwe nabi muri mu kibano na nkakubesha kabisa, byari ibintu bigoye cyane gose.
Ishure abigisha bo ntibakwinyoha nyine.
Abigisha nibuka yuko abigisha abana bobo, urumva bobo navuga ati na nk'abana mvuga ati nk'abana nka jewe bari bafise ubwenge nabwo nyene bw'abana, ariko abo ntashobora gutahura ni nk'abigisha. Abigisha ariko ubu narabababariye, ukaza wumva binaniwe nk'igiharuro aho ufise urutwe runini yaguziye mu amazi gusa ataco wimariye. Tiwa ni ibintu usanga bikomeretsa, nakuranye ibikomere biteye ubwoba.
No ibicumbe byagenze gute ko ubu turabona umeze neza, uhageze neza, byagenze gute kugira ngo iyo ngwara ikire?
Gw'Imana ishimwe. Urumva mu nyuma nababwiye ko navuke mu muryango w'abantu bazi Imana, abantu bakijijwe. Mu nyuma ababyeyi banje baranyizereye, hama baranjana mu byumba by'amasengesho, mu cyumba cy'amasengesho baransengeshereza. Nagomba kubabwira yuko ya myaka 13 bambarira ko ntazorenza yageze wa mutwe waheze.
Ego
kandi n'ubugufi mfise naho nohaguruka mukandaba n'ubugufi nk'ubwo abandi bantu bose. Kandi ndiko ndavuga murumva ko ntavuga nk'umuntu w'inkeha bwenge, sibyo?
Ego
novuga yuko nakize kubwa amasengesho.
Mbega umunsi wo gukira cyangwa ibyagenda birahera buke umunsi wumva ati vraiment ubundi enfant meze neza byari bimeze gute habaye iki?
Ego murakoze kumbaza icyo kibazo. Ndi umwana mutoya, nibuka bakunda kuvuga ngo umwana akiri mutoya ngo arashobora gufata ngo forme ishusho umuntu ashaka, nkaca ngenda mukiyo nkaza ndafyonda umutwe kugira ngo umutwe ugabanuke. Ariko mbyutse mu gatondo ngasanga biracari kwa kundi nyene nkumva gahinda. ariko mu guhera byagiye birahera buke nta muntu numwe ashobora kuvuga ngo gihe ngo sangapi ngo naravyutse ngo umutwe ngo wayonze byagenda birahera buke gushika aho bigeze ubu
Ndinukwinumva ni ibintu bisize ubwenge cyane rwose kuva uko Imana tuyizi irarenze uko tuyizi tuga ni cya kintu umaze guha Imana nkishimwe
nta kintu numva noho Imana mu byereka ibintu by'ubutunzi ariko nahisemo guha Imana umutima wanje no guha Imana ingufu zanje muri ivyo rero niyo mpamvu niyemeje kuyikorera kuko naya nkoreye ibikomeye niryo shikanwa canke kado numva no Imana ngereranyije n'ibyo yankoreye
biga umufasha wawe mukija guhura iyo ngora nera
ngora okay
murantunga umutware wawe muja guhura ngende ndatse muki bikiri bishasha mukiri muri fiancée yuho yivyo ntora imubwiye canke yarasanzwe abitse
narabimubwiye na cane cane ko bitantera isoni na cane yumve umuntu agiye kubana nawe wariwe yumve yuko agiye kubana n'umuntu yahawa amahigwe agira kabiri ibyo tushobora kuvuga mu cyongereza second chance hama ndamubwira ibyambaye ko nawe kugira ashobore kumva uburemere bw'impano afise mu nzu nuko
none ndavuga nk'uko msi wabaye umufasha umugore bien tout zovyara nimba utaravyara sinze
nta kibondo turagirwa amahirwe kuronka
ariko uzokironka
ego
none ntibishobora gushika nk'iyo ngwara nawe wagwaye umwe nawe akayivukanye
maze gukura nkangana gucyo naragize ugukekeranya mu nyuma ndagenda guca mu vyuma bikomeye kugira barabe yuko ingene bikugira mbesure kugira ni rassure ego urumva naragenca mu vyuma bikomeye cyane gose mu nyuma bambwira ba docteur yuko nta nakwabo nta nakamenyetso nta na trace nimwe yerekana yuko hariho hidrosefali kandi mu masengesho na masenga imana sinshaka ko umwana wanza uzoca mu bibazo naciyemo
yego mbega nk'uwo gutwara nko muri kwa karede cyangwa muri andi hantu haraba abagwayi bamerewe nabi cyane rwose nica ikintu wabahanura
ikintu no bahanura yuko nta utanga imana kwihebura kandi imana yacu ni imana ifise amahigwe ya nyuma ikindi kintu naco numva no babwira nuko imana yacu ari imana ifise ama pièce de rechange nkuko umuzungu ashobora gukora icuma akakigerekeranyiza ibyuma bizokiramplasi igihe cyabaye nabi n'imana yacu rero nayo ibikora kurusha umwana w'umuntu ntibihebure kandi uko buri kose ntibisigura yuko imana iretse kubuma imana kubera ubwo buzima ubayemo nicyo kintu numva nobabwira
mbege delicente shakumaza yakuriye hehe
njewe nakuriye ahantu henshi navukiye mu Burundi hama ngankurira ahandi hantu
kandi ndashimye kuvuga
ego
mbega ibi ni nk'aho hantu wagiye ahantu wakuriye nk'udufate nk'iyo ugiyeyo ntibara bayikwibutsa bakagira ntibikubabaza cyangwa bikwibukije
barabinyibutsa ariko kenshi nk'abamama banzi bambonye ikintu cya mbere n'ugutangara hariho n'abanyitiranya kuko batemera byakwera ko ari jewe kuko urumva umuntu waheruka afise urutwe rungana gutya ukaza kandi ukibuka ko ari kimuga cyari ngaho ukaza ubona mu huye ahagaze nk'uko urumva hari abaduhura bagashima imana abandi nabo bakabanyibutsa tukanabiganira ko tugatwenga tukaryoherwa
umuntu abikwibukije ntibikubabaze
yego bandi nyine ukabona bakubara ntunga urutoki ngo ujye si wa mukobwa yarafise urutwe runini Mwana nyene batangaye.
Kimani yagishinye cyane n'ukuri ndinumva birarenze cyane ibyo bintu. So tuje ku indirimbo yawe navuze imwe amajambo aryoshye kuko twende true story mbega indirimbo yawe ikoreye he? Ujo.
indirimbo yo nayikoreye kwa Amir Pro hama amashusho cyangwa amasanamu bayakoreye muri JC Production.
Ego usanzwe usengera muri Kiliziya?
Ndi no sengera muri Oreb Temple hama ndaho mbaye naho sengera muri New Life Church.
Yeah. Ndi umuntu wa mu Burundi?
Oya simba mu Burundi.
Nini ba uriko tuvuze indirimbo yawe nyuma yaho hazoza izindi canke niyo ndirimbo imwe yonyene gusa yo gushimira Imana bizo birangiye
neza cyane neza cyane hari n'izihari zikiri mu gikoni zikiko kirazirategurwa n'izindi zizoza kuko ivyo Imana ikora igume ibikora kandi uko izobikora nuko nzobisangiza n'abandi yego murakoze.
Okay. Tumere nk'abaja ku musozi w'ikiganiro cyacu ugira akajambo kamwe ubwiye abakunzi ba Isaac TV nimba araho boje gukurikirana aho busanga indirimbo zawe.
Yego. Murakoze cyane abakunzi bazi Isaac TV nagomba kubabwira ko ndabakunda cyane gose no kubashimira cyane abarundi bene wacu bavyeyi banje muri rusangi ukuntu muri ko muranshigikira ukuntu mufata mu mugongo ikindi kintu naco nagomba kubabwira mukurikirana ibikorwa byanje kuri YouTube channel yanje kuri ni Delicia hama indirimbo yanje yitwa No One Like You bisigura ngo ntahuhanye nawe ninde yosa nawe nuko murakoze cyane gose
akunzi ba Isaac TV mugende mnaze kumfisa umutima mwiza cyane umushigikire ama subscribe yanyara yakeneye nawe mwandaye mukurikira ibikorwa byiwe cyane hama natwe ntimwibage kudukurikirana za komanda ibasaba iminsi yose ntimwibage kudukurikirana nkuko mubona kuri mikoma ari kumwe na Shani Delicia. Ciao ciao.
Isaac TV, oh.